highway. Warabirangije warakubiswe urababazwa ngombo nagakiza zira zarizifunze wazipindurire mbo wamayubukisha mu cyimbo cy'umwe.